ambayo imewekwa, tufuate utaratibu uliowekwa ili tuweze kufika vizuri. Jeshi la akiba pia tumeona, asanteni sana ndugu zetu.
What's up, Chuck?